amantombi lamathoba ayajopha andisengqame kube ngomsondini ibona iphumelela amantombi
amasa
ngase nebedi sivumele
nyawuza ubani exhayisa bako
andilijonge ndlo
eh
21st floor ndlo
eh hayi nyawuza man exhayisa lendileqile man
eh
ndifuna uleqa ngasempahleni
ngasempahleni
eh
wendlo
eh man ndikhawuleze ndileqeke lokwenza emandiyakwenza
sawubona ngawe ndlo
okay
kunto sinika yona sawubona ngawe
I'm going to go to the house. Siyachatisa. Woku ningabona ezibhekile zimbini. Uthi kube neseni lapha. Manje ninike. Leso seningaphume ningatyanga.
Sabulela.
Into ingomso. Dehle.
Sivile ndo. Sabulela. Ngexesha nje ngoba lisitsho siyazibona ezabhekile ezikhile yonke siyayibulela into eyenzekayo sivilene ukuba ucela uba umcimbi ungomso kona ke uthi masibe sifumana kulo mzwa le ndoda ubonakala uba sihlele emzini siyabulela 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 ndo
akwenzimade
mahle
ude ugile nabanye bakhwalezise ba
Sebelo kwelo lini. Ya mesanga nje sibhekile ndisike. Asibomo sibenze. Azizanga kuthi sodwa ke. Sicingele ba bakhona umama. Nalapha kuyo yonke lento siyenzayo.
Siyabulela.
Kuzo abake kwangokunokwamke. Wandu zide. Enzolo izophendika ibe ndimi kwayona.
I'm going to go to the house.
Ngathi kimthe
ah
yakebona yathi uthanda notipho
ngathi basenda abantu laphakathi
ugqibile hapo ugqibile
senda abantu laphakathi
maestro utatiyawa maestro utatiyawa maestro utatiyawa maestro utatiyawa
Oh,
Khawu ndisulutyele kaloku. Uziva njani ngomntu utshata nosomakhosi?
Yes, no fondini. Ndithi inhliziyo idade mafutheni, yewethu umphefumlo uchulumancile
ndikhalele. Dale, uchulumancile. Yebo,
Hey, no, I'm going to tell you. I know 61. Guye, low house, apa?
Bo, I'm telling you. Oh, I'm chato. Nothing all I'm so good. Look, quality, who's our capans is just well as soz as a go amum chato. And then go by and two meze in yanga. Hi, bow, as soz. Calocum nandi, the kettle also makozo wam, also timna, and as soz and imputu naipina in tomb big a look, and those are lagos.
Ke sanudele ke masibanga ngathi gqiqile umthato wakho usebenza ukukonwaba awumazi kahle ke kutata
akasoze kaloko soza lenza ixesha
mntase
haya soza angachitha tyiwe ezindolotshi mntase kaye kuba kaloko ndiyamkhetha ndiyawufaka umsesane ndisemathandweni.
Yenze kanjani manje lo nto bafu manje?
Hayi. Kusathathile lo.
Eh.
Yenze.
Hayi ayikwazi kwenzeka
lo. Ngoma ngavuka ethunini.
Unomalanga lo. Usephandana nenkosana.
Hayi bohlukana mfazi. Uthatha nosomaqhuzu. Awuyazi into enkulu kangaka.
Hayi bo uthi kwenzeka ntoni na? Ndibagqibele kaloku bethandana kwaye kwathini namfazi.
Yeyi hayi mna into andayizayicacethe isitori sakho. Sasicacethe isitori sabo ndava nje kuthiwa bekhona kodwa ingxabane bekhona apha phakathi kwam. Kodwa into endiyithandayo leyoba yeyi hayi bafanelene nosomaqhuzu qha. Hayi lo mtshato bawuqhubeleke bafanelene qha shef.
Oh tamte. Hayi ndilawo. Ulale ke namhlanje.
Ungatiphi mngana wami? Yeke le nto tipha ma.
Hayi
Lokuthi phakalo lonke ixesha. So yenze into enjalo mfundo.
Yes,
so asebenzisane singamadoda.
Right, Eric, kunjani?
Yeah,
good. Usiphathele mina, Eric?
Yes. I'm here to support you, my friend.
Okay, good. Bakulu? Put him in. Eric, you know?
Yeah.
Ngoba mase msebenzeni. Eric, ngiphathele izinto, Eric, ukuthi uzongisupport.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.